Ndiyamine buyogulindiwe Jesu Ndiyamine buyogulindiwe Ndiyamine buyogulindiwe Jesu Ndiyamine buyogulindiwe Ndiwele omwabi Ndiswenye musiliago Mapenzi ya ula Ndiyamine buyogulindiwe Ndiwele omwabi Ndiswenye musiliago Mapenzi ya ula Ndiyamine buyogulindiwe Ndiyamine buyogulindiwe
Ndiyamine ndiyamine jirenga
Ndiyamine buyogulindiwe Ndiwele omwami Ndiswenye musiliago Mapenzi ya ula Ndiyamine buyogulindiwe Ndiwele omwami Ndiswenye musiliago Mapenzi ya ula Ndiyamine buyogulindiwe Ndiwele omwami Ndiswenye musiliago Mapenzi ya ula Ndiyamine buyogulindiwe Mapenzi ya ula Ndiyamine buyogulindiwe